ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Ndashimiye Imana kuba hano muri kano gatondo keza Imana yatwongeye kugira ngo dushobore kubaho. Nubuntu twagiriwe kuko hari abapfuye murabizi bariho. Hariho nabarenganye ariko twebwe turiho Imana yacu ihabwa icyubahiro. Murazi ko nitwa nibaza ko ntokwirirwa ndivuga. Ndaza ko ntokwirirwa ndivuga hanyuma ndafise abana batanu twabyaranye na Nkurunziza kandi bariko barakura ndashima Imana. Ndashima Imana kuko ndi mukuru nka n'umukazana. Nicyo gituma mvuga ko bariko barakura. Hanyuma rero burya yitabye Imana tumaze imyaka 26 twubatse. Muri iyo myaka 26 twabanye imyaka 18. 17 hafi 18. Iyindi myaka ntitwari kumwe kandi ntitwari twahukanye. Ntitwari twahukanye nuko yari yagiye nyene muri bya bindi nibaza ko mubizi. Hahandi yari yagiye hariya rero yamaze imyaka 8 burya yansize mfise inda y'amezi 4 agaruka umwana afise imyaka 8. Ndashima Imana ko yanshoboje muri iyo myaka 8 ikanzigama ikandinda. Muri iyo myaka 8 niho naronkeye agakiza yagiye ntakijijwe. Hanyuma inyuma y'imyaka 2 amaze kugenda ndakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje ndakizwa. Hajya rero umuntu hari igihakizwa bya juju kubera bitaramushuhana. Kubera jewe rero byari bishushe ngiye muri Yesu narinjiye sawasawa. Ngira umwete wo kuba mu nzu y'Imana, ngira umwete wo kubibamwo kuko nta rindi saganirizo na handi hantu nari mfise ho guhungira. Rero ndaba muri Yesu Imana irahanzigamira kuko hari habo bajanye basanze abagore barabyaye, basanze abagore baragiye. Rero nuwasanze ariho nuwasanze nuwashitse umugore wiwe yarongowe samedi iheze na wacashika samedi ibintu bya gucyo. Kandi yasize nkiri muto ntimwavuye mwanza ngo nari nkutse cyane nari mfite imyaka 25 ko twari twagize ubukwe mfite imyaka 24 agenda haheze umwaka tubanye nari mfite imyaka 25 urumva ko nari nkiri muto n'amaraso ntiyari bwahore nk'uno munsi. Hanyuma nariko ndashima Imana ko nashoboye kubaho. Pawulo ati nize gusonza niga no guhaga. Muri iyo myaka 26 narize gusonza niga no guhaga. Ndiga ibyo kubabara, ndiga n'ibyo kunezerwa. Ndiga ibyo kubana byo kuba jenyene, niga n'ibyo kubana n'umugabo. Icyo nzi ni kimwe. Iyo myaka 16 twashoboye kubana sinayipfishije ubusa. Aya. Sinanjanjwe. Kandi iyo ndayipfisha ubusa nari kuba ndiko ndicuza uno munsi nicuza yuko nari kuba nsa n'utabayeho. Ariko iyo myaka 10 uwa mbere hari umwaka wa mbere twabanye nari nk'umubebe wamengo ndi umubebe nkeneye umengo nanje kwankorera byose. Umwaka wa mbere wamengo nyene ndi umubebe nkeneye kuregwa. Kumbe Imana iratsubwenge isanga kugira nkure iki bigenza kujya yabigenjeje. Kandi byukuri yagarutse narakuze. Yagarutse ntari umugore afite inata. Yagarutse ntari umugore kandi yagaruka meze nkuko nari meze umwaka wa mbere tugira ubukwe. Eka ntacho nari kuvamo. Ntacho nari kuvamo ahubwo nari kubakwegera namwe bw'abarundi n'abarundi kazi mugasanga namukwegeye mu bindi. Namukweze urumva nabaye umubebe na wafisi ibikorwa ari karakora nibi urumva nyene. Ariko yagarutse narakuze narakuze narize naraba mu bikorane by'abubatse naraba mu bikorane by'abamama nkabibamwo uretse umunsi umwe nagiye mu bikorane mu gikorane cy'abubatse ndatsitara emwe ico gihe nsitajwe n'umwungere yarahagaze imbere acha tubwira bimwe pastor yaratanguye ngo umwe wese yicarane n'uwiwe acha bivuga ukuntu aravuga ngo umuntu wese imbere yuko ntangura kuvuga yicarane n'uwiwe sindavyanse ko mwicarane mwumvirize ukuntu yabivuze umuntu wese yicarane n'uwiwe hanyuma ico gihe nari nicaye ku ntebe y'imbere mfise ukuntu nkijijwe nakundi imbere numva umengo shaka kuraba pastor mu kanwa ndamurabe ne sinashobora no kwicara ku ntebe ya kabiri nanje urumva imisi yose ku ya mbere byarashoboka kubera nabo wa mbere gushika mu rusengero nkicara ku ya mbere ama nari nicariye ku ya mbere kubera nari nashitse kare ndicara ku ya mbere acarandoma ko aravuga ngo Denise vaho wicaye uwo muntu wicaye impande suwawe mubisire nyenewe awi umutima urandandukamwo ndaba baracampagurukaho oliyo yo kwite plaza campaguruka nsohoka ndasohoka nishavu gishi cyane ndagenda ngeze kuri portaye aho nogiye ngo sohoke haba ikintu kinsubiza inyuma ngenda sohoka nkumva ariho force turuka hanze insubiza indani hanyuma nkiri ngumamagaze kuri portaye nyagaze kuri portaye numva vuze ngo ndiko ndamwumva numva vuze ngo wewe rero sinzi ukuntu yigaruye nimba ariko yabonye sohotse ntavyonze acavuga ngo wewe rero ngo udafise ngo wiwawe mwazananye urumva harimo nabapfakazi harimo abatandukanye wowe ngo udafise uwawe mwazananye ngo fata intebe uyishire impande yawe mu kwizera yuko iyo ntebe izoja ku wundi mugabo none habarandanduye hafi y'umuryango usohoka hariho umumama umupfakazi w'umunyokura kuze cyane ncanja mu kibanza ciwe ndavuga nti none ego basi ivyo ngira bibwiye jewe kubera yabonye nasohotse kandi ivyo jewe wanje byari valable kubera mukwizera reka intebe ndayishira impande yanje mvuge ngo azoza mu izina rya Yesu jewe byari ivyo wanje ariko ncanda mu munyokuru nawe w'umupfakazi akuze cyane ndavuga nti mana yanje emwe abapastor dukunda kuvuga hari igihe usanga twatsitaje abantu n'ukuri icyo gihe rero urumva kuri portaye ko vyanse ko nsohoka naguma numva nibaza ko cyari kiganza cuhoraho urumva nkongera nkagenda ngo nsohoke ntahe kandi nari ntashe nkabandanya kumva ikintu kinsubiza inyuma hanyuma nca ndasubira inyuma cyane cyara ku ntebe y'inyuma ndicara hama cyane nsubira kwiyumvira bimwe yavuga byo gushira intebe ku ruhande rwawe ukizera yuko umunsi umwizoza ku muntu cyane navuga nti bijya byo byari gwanje reka kameme ndabikore chanda intebe y'impande yanje chanda yifata ukuboko chanda senga ndavuga nti urabona ibyambaye ko urabona ukuntu mpatswe chanda ndavuga nti mana hanyuma azuhatobe hicaye umuntu uzobungiriye neza cyane uzumuzane hanyuma yicare ko guko twatandukanya dakijijwe urumva no gusenga kugira akizwe nariko ndagira iryo sengesha ariko byukuri sinabyumva ko byoshoboka haje imana yakoze igitangaza hajya byavuye kure rero aza kugaruka rero ndi muri Yesu nkijijwe hagataho ataraza naramusengera kugira ngo azohure na Yesu Imana izomugendere imugirire neza nkasenga hamwe nkizera ahandi nkakekeranya ahandi nkabona umengo ntibishoboka ahandi naho mu nyuma ndatinda ndizera mfatiye kuri pahuru nkafata ntimbega pahuro ko yari karagenda apfuhagira mu nzira agenda kurondera ubwoko bw'Imana ko yahuye na Yesu akamuhwikira rimwe gusa hanyuma akizera kakira Yesu munyuma agahinduka umukozi w'Imana akomeye reka mfate yuko azoba nka pahuro nimba bazoba bariko bagenda bapfa muri Bujumbura rirare bagenda imakamba mu nzira zahure na Yesu amuhwikire hanyuma amufate hanyuma kizwe hanyuma zogaruke yarakijijwe mu izina rya Yesu. Numva rero mu nyuma mfashe ibyo yuko kumbura umunsi umwe azohura na Yesu akamuhwikira hanyuma akamwakira. Mwari muzi ko ariko byagenze. Byavuye bigenda uko nyene. Byavuye bigenda uko nyene ahura na Yesu ijoro rimwe. Kandi bahuye ari karasoma Bibiliya yitwa Top y'Abakatolika. Yayironse gute? Batumye umuntu gusaba amahera umupatiri muri Bujumbura rirari, urabona ko batuma baramutuma ati baha amahera byihuta. Umuntu aragenda, patiri acaragenda ashira muri ambaraje kado ashiramo Top. Acyarungikana wa muntu atwara tamenati n'ibifaranga. Nawe ashikanira bakuru ati n'ibifaranga. Yuguruye asanga harimo Top. Ayibonye umutima ngo urasimba aravuga ati byari byo si iki gitabo hari impamvu kinje ko. Acya ravuga ati ko kinje ko rero reka ngira umugambi wo kugisoma. Acya hera muri Genesis mu itanguriro aratangura arasoma. Kandi rero yarahuriye yo na Yesu umunsi umwe Imana iramugendera ariko arasoma ayo majambo y'Imana. Kuburyo ngo umunsi umwe igitabo cyatakaye gitakarira nimba ari muri Muramvya bariko bajima kamba. Arababara kubera cyari cyamaze kumuryohera gusoma. Arababara cyane ababaye inyuma nimba ari y'ukwezi azabona kimusanze makamba. Azabona kiraje kimusanze yataza uko byagenze azabona baramuzaniye icyo gitabo. Aranezerwa cyarabandanya kugisoma. Arakirizwa mwuko nyene birakomera. Hanyuma jewe narabandanije mu nyuma ubwa mbere yarumva ko nakijijwe. Hanyuma naramwandikiye ikete ahubwo naramwandikiye ikete ndamubwira ko nakijijwe. Hanyuma kugira ngo numve kuko narumva naho nkijijwe ese icoma basi akanshi nubwo ari iyo nyene akanshigikira akavuga ko anshigikiye nokumva ko nkijijwe ntuje ndamwandikira ndamubwira nti narakijijwe. Rero nari nzi uko aza kuvyanka kubera urabona ko baca bavuga ngo bakizwa n'ibirofa nikumbura aca avuga ko mbaye ikirofa nzoza kuvuga iyageze ibiki. Hanyuma mugabo anyishuye iryo kete anyishura ambwira ngo yo ngo ibyo bintu rero winjiyemo ngo ntuzubivemo. Acarongera karambwira ngo ahubwo ngo nivyagushobokera ngo urabukuntu winjira mu bikogwa ngo buryo umuntu yari mu bikogwa arashikama muri ivyo bintu arimo ngo urabukuntu winjira mu bikogwa ukore ivyo bintu giye mu ntuzobivemo. Aba rero arashizemo agacanwa cyanumva ivyo gukizwa rero ndabibayemo ndavuga nti ni yari yo kurarashigikiye umuryango naho bontuka naho bogira gute kazimu uwo twubakanye anshigikiye ntaco cyandabibamwo nezerewe cyandabibandanya. Hanyuma rero cyandagumaho ndakizwa by'ukuri ndakunda inzu y'Imana nazindukayo nkagorobezayo. Jewe narafise ukuntu mvuye ku kazi ntashobora gutaha muhira ntaciye ku ishengero kubera numva umengo naciye ku ishengero hari icyo nabuze. Narahaca nkicara mu ntebe nkuko naramenya no gusenga bya cyane nkicara nkaraba urusengero ntigwari nagwiza bwaramatete. Haraba ukamengo nyene ndiko ndaraba Imana aho nyene nkaraba ntasenga ariko nkiyicarira nkumva umutima wanje uranezerewe. Hanyuma nkata pastere y'abakurusengero asohotse akavuga ngo Imana iguhezagire ho naca ngenda ndatamba nkavuga nti mihezagiro yose ndayitwaye nkumva nyene umutima uraruhutse nkaca nta entreta je nakijijwe ndumugora rira ku murango no mwijoro fisa marira yo ufise ubwoba bwa kazoza. Haje umuntu afise ubwoba bwa kazoza ni hatari. Ndibona ari fise ubwoba bwa kazoza nibaza nzobaho gute naba bana nzobaho gute bizogenda gute. Hanyuma maze gukizwa sinongiye kugira ubwoba bwa kazoza naravuga ni kazoza kanje kari mu maboko y'Imana uko bizogenda mafu biri mu maboko y'Imana. Hanyuma umutima wanje uratuza ubamwe amahoro. Jewe kera ntarakizwa naratwenga cyane natwenga narigeze jewe ku ndi umwana wa 12 13 natwengera amahera. Jewe naratwenga ba hari uko nabashitsi baje ari jewe niruka kumuzanira intebe yabo umupapa yabo umusore yabo nkacanicara mu birenge byiwe ndamuraba mu maso nkamutwengera hanyuma kampa mahera benshi baca bampa mahera narigeze kugura imyambaro itatu mu mafaranga natwengeye muhira bakanancokoza nguzi kwishima gusa ngo mu buhuzu ngo bwo gutwenga nyene urumva naratwenga cyane mugabo hamwe agiye yo narabaye umugore yasisiye adatwenga arira ku murango no mwijoro nashobora kurira no mwibarabara ndiko ndagenda mwibarabara mosoza gakoroka ntabizi nashobora kurira ndi mubiro ndi mubiro ndiko ndakora nibuka gatoya gusa ko atavyizigira mfise bya kazoza yuko nshobora kumva bambwiye ngo yapfuye mwanywe nkaca naduka nkarira ndi mu madokima nabona ibigiye kutota nkite plasa gato nkanagura nyene ku ruyeri gatoya nkanagura nkaja nkaja nko muri nyene mukazu kariya nkajayo nkihanagura nkacanja ku ruhome nkagira ku ruhome gucye nkakomera induru mu ruhome idasohoka nkakoma induru ku ruhome mpumva ko ni desharge uruntu rwari rundi mwume ngo ruraturitse nkihankaca noga mu maso nkabona gusubira mu biro barahatswe ku ngonga kenshi mwibarabara natwawe nkasanga ndi mwibarabara hagati ndi kandi amoso zari karakoroka nkumva imiduga maze numva bariko baranuka we wa mugore yo naraba yo kumbe ndi mwibarabara acanja ku ruhande akantuka nkaca ku mutima ari no gutaza ibyanje ibyo ndimwo niyaba wewe nawe nkaca nkabandanya nyene nuko narimbayeho ariko ndashima imana yuko ninjiye muri Yesu nagize amahoro sinongeye kurira ndijijwe n'agahinda kingorane kandi gushika n'uyu munsi nimwabona ndira nimuze mwibaze ngo yo ngo ubupfakazi rero buramuruhije jame jewe ndize ubu ikintu kinkora ku mutima nukwiyumvira iyo Yesu yankuye hanyuma nkiyumvira ukuntu yagiye arankorera ukuntu yagiye arantabara ukuntu yagiye arangwanira nkiyumvira ubuntu yangiriye nkiyumvira nta kintu coza gifuta ibikomeye n'ibihambaye Imana yankoreye rero iyo ndiko ndarira ubu mba ndiko ndarizwa n'umunezero n'ishimwe umugani wa Apolinere ngo ubusinzanwe n'ibibazo sindiko ndarizwa n'ibibazo ngo ariko nzinduwe no kugushima jewe nzindurwa no gushima Imana no kuyitazira sibibazo sindizwa n'ibibazo sindizwa n'ingorane ekayi ekanamba n'ubupfakazi ndi mu ino munsi imbere yuko mbandanya mbanze ndababwire yuko jewe butanduhishije eka umupfakazi hari igihe ntavyibuka ko ndumupfakazi nta nivyo nibuka mfise ukuntu Imana yakoze igitangaza muri jewe ndumva mbumbwe ndumva mpagijwe ndumva afise amahoro ndumva afise umunezero ndumva nukuri nta bupfakazi bunduhishije ikayi ik no babwira amahoro dufise mu muryango uyu munsi no babwira umunezero dufise n'abana bankikuje sinzi ukuntu no bivuga tuguwe neza turaririmba tugatazira Imana tukaganira tugatwenga n'abana tuguwe neza turamahoro nta mugabo nifuze muzi namakuru jewe ko ndi occupe tenmake nta mugabo nifuze nawo ndifuza kuva apfuye kandi ndumva nta bindimwo rero nicyo gituma ndababwira ko mpagijwe ndamahoro nguwe neza ntangire n'ubuzomundangira ntangire n'ubuzomundangira kuko ndabumbwe noneho ndakuze ikareka Yesu ashimwe rero mumbonye ndi ngaha ntimunyumvire nimundabe ngo mumbone mwimpuhwe oya ubu mwitwara ari confise no gukorera Imana umwitwarari confise ku murango no mwijoro nico gituma niko ndababwira ko ndi occupe kuburyo ntibuka umu ahubwo rero muzi namakuru hari igihe rero numva nezerewe numva ndanezerewe na eta civile mfise kubera numva umengira ikira irampakaryo ko gukorera imana mu mwidegembyo nkagaruka rero nkasanga nabagiriye impuhwe mwebwe mwubatse nkabantu mengo yo ariko frema jewe nyabona jewe nkabona ni jewe frema numva nguwe neza numva ndiko ndakorera imana mu mwidegembyo ariko mwebwe mwubatse imana ibaho umugisha gusa nshaka kubabwira yuko nta numva mpagicwe nyene mu majambo make yesa ashimwe hanyuma rero reka mvuge iyo myaka agarutse mu 2004 twarabanye nababwiye ko yasanze narakuze hagataho yagarutse imana kuko imaze gukizwa oya ngaruke kuri wa musi pastori avuze bya bindi naragarutse ndicara kuri ya ntebe umukozi w'Imana yatwigishije yari karigisha yaravuze yuko mu bibazo mu miryango hashobora kuba ibibazo kubera umuntu yatwaye umugore atari gwiwe cyangwa umugore yagiye kumugaba atari gwiwe arabivuga ati urumva muca ni nk'uwambaye ikirato kitamukwiye urumva muguma muryana hakaba ibibazo urumva hakaba ingorane mu miryango ariko arabivuga ubwo sicyo ubwo sinarongowe n'umugabo atari gwanje ga ubwo sicyo gituma yagiye akansiga ngira ikibazo numva ndagize ikibazo kuva uwo munsi ndahavana umutwaro nja gusenga ndavuga nti mbega mugabo yavuze ibintu bibiri yuko mugira ibibazo kumbure yuko umugabo cyangwa umugore atari gwawe cyanye ugasanga ni satani donko umwa ni imana yabahuje ugasanga satani ari karabagwanya kuberazi imana izobakoresha iby'ubuhizi azi yuko muzovamwe abadasanzwe n'uruvyaro rwanyu rukabura udasanzwe satani akabagwanya yavuze ko ari kimwe muri ibyo bibiri ndavuga nti mbega noba nari narongowe n'umugabo atari gwanje cyanye yoba yari gwanje akaba ari wa mubi yatugwanije cyangwa akaba ari imana yamutwaye ifise intumbero kanaka ngira ibyo bibazo cyantangura rero gusenga murumva ngize umutwaro wo gusenga mbaza imana mbega nkuru nziza ni gwanje cyangwa si gwanje nja ndabwira imana ntuzi namakuru gamana ni hamwe wombwira ko atari gwanje nti ndacyari muto bujya norongogwa yewe nari nkiri muto ndavuga ntirega noba ndiko ndatakaza umwanya ni kandi nawe noca ndamutelefona nkamubwira ntuzi n'amakuru je imana yambwiye ko utari gwanje enda nturuhire hiyo mu ipoli ni wironderera umukenyezi na urumva nariko ndasenga ndi determine yuko iki imana imbwira ndakimubwira hanyuma nanje ndakibemwa hanyuma ndagira umutwaro ndasenga ndabapfinze natanguye gusenga icyo gihe wari umugoroba ari hari vendredi ndatangura ndasenga ari vendredi nsa mbaza yuko yoba ari gwanje hanyuma iyindi ndwi ikurikirira hera hanyuma hageze kuwa gatatu w'iyindi ndwi ndiko ndasenga nsengera uwo mutwara yaramaze iminsi ambwira iyari atuma ngo nje kumuraba nguraza undabe abandi baraza bakaraba ababo bagasubira inyuma jewe nanje akiri hafi naragenda kumurawa nkahakwa kenshi akiri muri iyo misozi ya Bujumbura ari naraja kumuraba hajya urukundo n'urugese niwe bavuze ngo rusumbye inkomeza urupfu ahantu bantu bita ngo zone rouge abandi badaca jewe nkahadwebera ngiye kurondera iki urukundo wa ngiye kurondera urukundo hiyo uraho ngiye nkanyagirwa nkanyerera natanguye kujayo kwanza afise inda ya imwe yasigira irikirakura naragiye yo ndamuraba nkaduga vraiment inda y'imvuka hamwe ntambuka amavakora kunda urumva nduga vyanka aho ndiko ndakwega kagahungu kandi kajya kimfura tuduga abambonye bangiriye impuwe bajya muri bujumbura rirare bariko baratabava ku kazi bakamuntwaza bagashira ku rutugu bakamuntwaza tukagenda nkagenda nkashika hari nkamuraba twashikayo mwijoro aho asabye indara ngo tugiye kuryama ngo turuhuke kaza wumva baje barakomye nduru ngo baraje kudutera baraje kudutera natwe twari tugiye kuryama wacu vunduru kumwe wese agafata iyiwe mfise na yanda umwe wese agafata inzira yiwe bakarondera iyo banyegeza bakahabura bagatinda bakigira urumva nka hakwa mu gatondo nkasoboka nkafata inzira yanzanye nkataha uko nagiye byarabaye kenshi cyane kenshi gose murabyumva nawe ko byari yari ngorana aya ntimwubatse ntimwumva ko yari ngorana ikomeye hanyuma rero kugira ngo mpebe kujyayo kujya kumuraba nagiye kumuraba mu kibira nja kumuraba mu kibira mva ahi Bujumbura kumuzinda n'amaguru n'urugendo nagenze kuva saa 12 zo kumugoroba nshika hari saa moya na nusu zo mu gatondo nigeze magarara naragize ibibazo icyo joro ndagibutse aho ngiye kurondera iki urukundo ndagenda nagiye kumuzinda nzi ngo ndaronka ubunjana hari nkuko yari yanyandikike tenzoje kumuraba ndagishura ko nzoza umunsi munaka ndagishuye uritwaye baramurasa bamurashe agwa no muru acagwa muruzi ni keteri ratwagwa hanyuma urumva ntijyashitse urumva yo ngenda abizi ariko yarungitse untora akanjana ndarindira ndabura kumugoroba sinzi ukuntu baronsa kadogo kaduza gatoyi barakampa ngo nikanjane mu kibira kuva kumuzinda gushika mu kibiri yo kiri karanja duhera izo aho kumurango rero sinigeze mfungura nta numukate ntwaye nta nimbombo mfise kugira ngo nibamfate ngo nitwugemuye kandi nkumva ko mfise agahinda kugenda ntamushiriye vraiment n'ikiro cy'isukari cyanke numukate mugabo ninye ko bamfata ngo nitwugemuye nta na kimwe mfise niriwe ntafunguye hanyuma turagenda bampaye ako kana turatangura urugendo saa 12 wako kana karampa mahani karambwira kati ubu rero turafashe urugendo unyumvirize neza aho ndu mama kariko karahangara ngo unyumvirize neza urumva rero turagiye rero unyumvirize uru rugendo dufashe inzira tujyana duhura n'abantu babiri gusa swate duhura n'abasoda b'igihugu cyanke duhure nabi wacu acavuga ati nabi wacu ati rero tukabona tugiye guhura n'abantu icyo ndakubwira gukora ugikore nakubwiye aho ubunda uhabunde ukavuga ugakorora ugahema n'akazi kawe ndavuga aho birakazi turagenda saa 5 zigeze urugendo bashya mu ishyamba nta n'inzu yari ihari nta muntu n'umwe yari ahari yari ishyamba rirerire mbere Satanu zigeze twumva abantu bavuga cyaravuga ngo ngwaho acarantu arankwega turabunda tugiye kubunda ati bunda ngaha jewe negere hafi y'inzira ndaba abantu baribo hanyuma aregera hafi y'inzira agiye hafi y'inzira we arabaraba neza hanyuma jewe aho mbunze numva bariko baragenda bavuga murazi bariko baravuga cyandokonesa ijwi Jumu bofrere umuhungu yamukurikira canda rirokonesa ijwi giwe canda vunduruka honde canda semerera ndavuga ni Emmanuel yitwa Emmanuel ni Emmanuel ha emwe bacha barahagarara rero bazisharje ama nje ndavuga ni jewe urumva ni jewe mama Kelly urumva ni jewe hanyuma cyavuga ati wewe reka kubesha uwo buringaha izisaha bigenze gute muri irishamba cyane ndavuga nti nyene nari ngiye kumuraba uri kumwe nande naka kadogo oye ngo ari kurarinda nako kana ngo ari kurarinda pe acarambaza ngo nonukiye kumuraba naho kumbwira hari ngo genda ngo ari ngo wicyo kubwira urugendo sigaje noya nawe reka kunca intege ngo genda ngo nokuri ngo ngo genda ngo genda ngo mugabo ngo none mu kugaruka uzocyahe cyane avuga nti nzocyahanye ndabizi nti nzocyahanye ngo ngo tugiye kugariza mugiye kugariza nubitsi ko nasize abana ngo ibyo urambwira tusha turabandanya na kagahungu turage ndandasonza ndanyotegwa nkabona ibiti mwijoro nkabwe wamwa randurangira uwo numwumbati akambwira ngo iyi ni mibebe oyangira uwo numwumbati ko ibi nibibi turagenda ndasonza turashikira ahantu hari amazi akuzi tugashorera mwamaguru cyane avuga nti je wa yamazi uko ari kosa ngira ndayanywe acarambira ngo yongo ntupime ngo yamazi ntanyobwa cyane yafata ndayisuka ko hanyuma tuyashungurukiyemo twacya dutangura umudugo rero tuduga dushikira mu kibira uwo mudugo urananira aho ni mu masaha 11 turaduga ndagera ahantu sa 12 numva ndarushe cyane ndamubwira nti ndarushe ndahwereye njewe ngira ngwe hano nyene cyanda basi mpimi noti ngahe nduhuke murazi ko naciye ntembagara ahantu kubihunda ahantu baciye ibihunda biri hasi nkatembagarira ko kuri ivyo bihunda mu misegonda mikemba ndasinziriye hanyuma mugaba cyarankoma ngo burakeye vyuka mvyutse nsanga najyamye kwibuye bica biranka ko ntambuka biranka ndamubwira nti biransa cyarambwira ngo reka gufyina kubera ahasaho gufyinira tugeze muri zone rouge reka gufyina ndavuga nti basi nkwega amaguru inyuma yawe turagenda hari gatoya kugira ngo umucamo uca kukibira amacara avuga ngo aha rero n'ahantu hagoye ni kwa kundi nyene abaca muri uyu mucamo n'abantu babiri swate n'abasaya swate n'abasoda b'igihugu rero reka tubanze twumva acha duca turumva bavuga ubwo nyene acarambira ngo ryamaho nyene bararengana yo acarasobo karambira ati n'abasoda b'igihugu ugahema nakazi kawe bararengana hanyuma tugiye kwa avansa gato twumva abandi baraje arongera legereza acaraza arambira ngo tubakurikire nabi wacu hanyuma rero dusha turabakurikira tubakurikiye bari bafise imifuko y'ibintu cyandabwira kakana babaza abo bantu shahu yuko ibyo bikoreye ari myumbati bamemekenye narota umwumbati gusa ibyo bikoreye ko ari myumbati bame erega dusanga niyo baca bara umwe arasokora umwumbati n'umupanga aradutonorera araduha baramuha uwo mwana nanje barampa ndahekenya hano mpekenye mize kane ubwa kane niho numvise ko ari umururazi sanga kirarura mugabo rimwe kabiri gatatu ntavyo nigeze numva ubwa kane rero numva numururaza cyandacina ndamubwira nti wa mwabirarura bibe bampaye ikirura cyandata hanyuma ndawutaye acaravuga ngo ugiye ngo jewe ni uraryosha carampa ku uwo mwana ndahekenya amara carababaza ngo mwo tumenyerana kari hehe ngo ni wigwaritse ngo naho tutse wikibira ni kinini ngo kandi turi ahatandukanye naho tutse acarahindukira arambwira ati hewe atahalera bako bataturangi ati kandi ni hanini atahalera tukazimira tuzomara n'amezi tukizungurukamwo tubura inzira yatuzanye tubure niyo dusohokera ndavuga niyo nje ndavuga nti hagarara nuvuze turagenda rero cyandahagarara cyandasenga ndavuga nti mana uribuka bwa bwana bubiri nasitse ndagusabye rero utwereke inzira twojana muri utu tuyira tubiri hanyuma mejeje gusenga cyandamubwira nti ngo duce ngaha turagenda tugiye dushikira ahantu baturi acaravuga ngo urazi kwa hantu ariho nari namusize atareko ko bahaturiye barabapfumbuye hani tubatora ndabantu reka kuturavuga ibyo nawe aho bwatanguye guca sakumoya zageze turabandanya kayira turatinda turashika ahantu turabona bariyeri tubonye bariyeri acarambira ngo hariro bisigura ko harabakuru ngo nibaza ko ari hari hanyuma bagacha baduhagarika nyene bakavuga ibintu byabo akavansa akababwira acara babazi yari baranka kumubwira yatebye ravuga ngo ngo jani iyo nzira hanyuma tujanya ko kayira ncansitara kukintuze imuzi wigite ndawutsitaye ko ndatarika ntarikira mu urabona ikibira nyene birandaranze kumbe musi hari ikinogo kingana amahere cyafatwa mba nko kumuyinze ganzega w'ivyo birandaranda acarakoma induru ngo baze kumufasha kunkurayo hanyuma baca bandungikira igiti ndagifata barankwega ndashobora kuvaya hanyuma tuca turakata hijya turabandanya turatinda turashika hari tuhashitse ndabona umuntu turabona umuntu aramubaza ngo mbega twabona ntuzenye acavuga ngo eh ngwinde mugabo je uwo muntu cyandamurokonesa yari umwate wiwe cyandamurokonesa ndamubwira nti erega jewe ndi madamu wiwe ngo ahubwo pfukamaho baransutamika ngo ndi mu espione ibiki nibiki cyandavuga nti basi niya bari hari mumpamagarire basi muhamagaraze yirabira ndabafinze kubera nanagiye nambaye ikabutura n'umupira rumba nari nasubiye kuba nk'umu jeune fille acavuga ngo mama kirije ndamuzi n'umuntu avyibushe yameruka nkivya imvisinda nanavyaye acavuga ngo ndamuzi suwo mwaransutamika birakomera sinzi ukuntu rero yagiye aramuhamagara yatevye nanjye ndiko ndajugumira ndashonje iki aramuhamagara araza ararunguruka arungurutse yewe gaye abona ni jewe ati wewe ngaha uje gute uzanwe nande bigenze gute ndamubwira nti kajya kana niko kanzanye wezi nakwandikiye ikete rya he warirungikanye ndamubwira ngo urya baramurashe urumva nsanga nti ryamushikiri hanyuma nuca ndamubwira nti reka kumvugisha byinshi ubaza usaba indyo umuntu ari mu kibira ni jewe rero ndashonje ngira mwere acaraduka aratwenga acaravuga ngo wicaraho ndica baca bazana baca bariko barateka gacayi baca barazana ku gacayi ahari abakuru ntihabe urutuntu ko yari umukuru baca barazana gacayi bazaniye agacayi baca bambwira ngo hari hasigaye isukari yo mu gikombe kimwe baca barankorogera muri icyo gikombe bankorogeye ndagifata igikombe ukamengo no bita ku munwa navyo birashushe hanyuma nubica biranturira njya gutereka iyo meza nayo yari meza yiki y'imigano njya gutereka ko cyacayi ndarira cyandaduka ndarira ndere ndavuga wavuze ngo yari isukari gusa ndari namoso zarakoroka ndigijwe nuko ako gacayi gasesetse hanyuma baca barazana ubugari mu gatondo n'ukuguru kumwe kw'inkoko aba ni mu bakuru hari mu bakuru nababwiye mugaho kwari ukuguru kumwe n'abandi bagabo bagenziwe bashikandwe kwari ukuguru kumwe mugaho kamema amazi yari yamose amazi tudumbamwe ubwo bugari yari yamose ko yagiye mu inkoko ducereye turagiye ubwo bugari yanzarikira hera hanyuma rero reka ndabigeza ngarutse rero narahatswe cyane niho naciye ndahira ko ntazosubira ndamubwira nti jewe ndarahira muri jewe nukuri urukundo ito sinzopfa nsubiyeyo nukuri ndahatswe hamwe yambwira ngo bugarije narahatswe kuhapfira ndahakwa ndarahira rero ko ntazosubirayo iyo myaka rero yaguma avuga ngo nze kumuraba ndumva ko ntashobora kugenda kwe ndumva ko ntagenda yambwira nti jewe nasenze kandi nivyo senze imana naca ndota bamfashe bagiye kumfunga kandi nkarota bandashe ndanka kujya kumuraba naringeze handi ko nariko ndasenga mbaza ko ari gwanje muri ko murabyumva niho naringeze nawe ariko arambira ngo ningende kumuraba nanje numva nase muzi namakuru haheze iyo ndwi ndiko ndasenga mbaza yuko ari gwanje ari kuwa gatatu duhejeje ikorane twari tuvuye mu rusengero nza numva aranterefone bari bararonsa amatelefone nza numva aranterefone duhejeje ikorane hano ngeze ku mujyango ngira nta nza numva aranterefone ngo hewe muzi namakuru ngo narakubwiye yuko muze kundaba ura ngo jewe rero na suppose yuko wanyase nanje rero unyibagire nanje unyibagire uveze samura ko tutigeze tumenyana ko tutigeze tunavyarana ntakundi nuzuzuye kundondera nanje sinzokurondera ashavuye acarakupa muri murumva ko nariko ndasenga mbaza ko ari gwanje jambuga ntaha rero aha rero bigira bisobanuke neza umugabo sinafashe ko bisobanutse uwo mwanya ndavuga nta rero bigira bisobanuke icyo gihe cyanakatira ndasubira mu rusengero ndapfukama cyandasenga ndasenga ndavuga nti mana urabona ko avuze ko ampebye ariko jewe ndakeneye kunyiyereka aha acishije avuga ya majambo avuga ngo sinzosubire kumurondera abari hazocisha avuga ngo umbabarire ivyo navuze jewe nshaka iryo jambo gusa hanyuma candahaguruka candataha muhira nshavuye mve candataha nshitse muhira nshika mvuka imbere y'igitanda ndasenga candavuga nti kuvuye itari kabivugiye bigira rero bisobanuke ko ari umugabo ko yari gwanje nuka tari gwanje hanyuma candafata ingingo yo gusenga gatatu gatatu ku munsi nkuko Daniel yasenze kandi candabwira Imana nzoza senga mfukamya pana gusenga ndi mwibarabara makashikaho mfukama senge neza mfukamye nyene mbaza ko ari gwanje ariko kandi ijambo nzokenera naho yokongera kundondera nukumbwira ngo mbabarira nta bindi bintu nkeneye ndasenga kurumva uwo wa gatatu muri iryo joro kuwa kane rero kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu kwa mungu kuwa mbere kuwa kabiri ndashika kuri wa munsi wa gatatu aho nitwirongera kuvugana ku telefone kandi yaramaze imisa guma telefone nyene nk'abasherisheri a telefone kenshi ku munsi ariko urumva ntiyasubira kumvugisha hanyuma kuwa gatatu hageze imisi ndwi iheze aho iyo misi ndwi nitwigeze tuvugana nza numva hari saa 9 z'umurango nza mbona narahantu mu ishure twari ko turiga ku kazi badutwaye kwiga ibintu bya informatique nza mbona itelefone ndabona ko ariwe cyandasohoka mva mu ishuri cyanditaba ndashira kugutwe nza numva aro nanje aro uranyumva yego alo alo none uranyumva vuga ndakumva basi nimba uri kuranyumva neza wewe ntego ndakumva basi nagira ndakubwire hagataho parudo gato nsubira inyuma gato muri uko gusenga ntanguye ayo masengesho ya gatatu ku munsi naciye mbwira Imana akongera kundondera ambwira ngo mbabarira nzocamenya ko nishuwe kuri ko wa mugabo ari gwanje ikigira kabiri nzocamenya kwazokizwa kubera ni gwanje jewe narakijijwe kandi naramusengeye ngo akizwe nzocamenya kwazokizwa kuko icyo gihe sinari bwamenye ko yakijijwe nzocamenya kwazokizwa hanyuma kijijwe tuze tubaneho ibihe bidashira kandi ikigira gatatu nzocamenya n'imyaka sigaje hariya ntayonzi ariko nta mugore hariya zomunyaga azoba ari gwanje nyene kwanje nta uzomunyaga urumva zoba ari gwanje urumva ibyo ndabishiraho aranterefonye rero ntanamubwira ntego ndakumva ngo basi ngiyumviriza ndakubwire ntego acarambwira ngo nagira ndakubwire ngo mbabarira urabona kumwe nabisaba mbabarira yo ndavuga nti yo cyandadutse ukuboko kumwe gufashe telefone ukundi ndagutwa nti Yesu ndavuga nti yo bya bindi byose cyandabona bya bindi byose cyandabibona cyandabwi nari nabwiye imana yuko ni by'imana yasezeranye kuko yari yarambiye hari umunsi imana yari yarambiye ngo nzokongera ndaguhutse nawe ngo kandi ngo nzobaha icyubahiro gucyo nyene naravyanditse cyandavuga nti na bya bindi byose imana yasezeranira bizoshika Chana duzu kubo konja muna vijabi ndi bitonze. Awa mugabo ni gwanje. Yo kumbe. Usangari imana ya mungu imande. Changya ni wa mubi. Ni kimwe muri mugabo ni gwanje. Ndabishimira imana. Icho gihe kubicho gihe rero. Ubuzima bushasha wa buratanguye. Nubwo yari a distance. Kuko munyuma kuko naramushingiye intahe. Aramenye uko vyagenze. Rero burya rero kuja kugaruka. Yagiye kugaruka. Nyene nzi kwa umugabo wiwanje. Inzi yuko nakiriye iki wanje agarutse rero naho ngira mvuge hama cemeretse ubuzima bwo kubaka nabagoye ndababwira ibindi ariko reka mvuge ibyo kubaka nababwiye ko yaje rero ndi serieuse kandi azanzi ko ari gwanje nakiriye umugabo wiwanje nyene nahawe ni imana ya aje narakuze mu by'Imana aje narakuze nzandiga ibicanye n'ivyingo ibiki rero ndavuga nti nyene nukubaka nyene tucya turabana kandi nagira ndababwire yuko kuva shitse twabanya amahoro abarundi bati ntazibana zitakubitana amahembe ariko baratubeshe inka zose mu ruhongore ntizikubitana amaheme baratubeshe kuko jewe twarabanye icyambere amaze gushika ikintu cy'ambere nari nkeneye kuraba kuko mu nyuma twaravugana ndamubaza nzokurukira bibiliya acambira ngo ndayifise none akazaramba ngira ngo mbwiraho aho mwasomye iby'Imana nkumva biramwentereza ndamubaza nti none we warakijijwe ngo bireke jewe mpagaze neza tugiye kubonana nkavuga nti ishwere kareka ibyo no vyemera hariya wohakirizwa gute byogenda gute ibiki nabaye Toma tumaze kubonana navuga nti mbega yo bari imana yizeye iyi nanje nizeye ya vre tumaze kubona rero nashaka numva kwa senga numve ko ari ya mana asenga ariko arasenga nyene yari umuntu adasenga na buhoro asenga avuga cyane numva nyene asenga kwa kundi natwe dusenga nyene numva ni bya vre hanyuma ahubwo nsanga arasenga rwose mu gatondo afite discipline yo gusenga umwanya utari muto tugiye kuryama arapfukama agasenga ntiyashobora gusenga yicaye ku gitanda yabanza gupfukama agasenga agasoma ijambo ry'Imana mbona afite umwete udasanzwe ndanatangara hanyuma ndabona by'ukuri ko yakijijwe acarambwira rero jewe ntangura kumubwira tubonanye ni jewe rero umuntu we jewe narakijijwe kandi sinsubira inyuma narakijijwe sinsubira nutsumbwira ikintu cyo tuma ndabivamo ngo ninde yakubwiye ko naje kukubuza gukizwa bandanye iby'agakiza byawe jewe sindakubujije hanyuma nawe nyene ahubwo acarambwira ati jewe rero ndaje kandi ubu numva nanje ko twafatanye n'Imana sawa acambwira amasezerano yasezeraniye Imana acarambwira ati jewe narabwiye Imana nkiri iyo nyene ndayubwira ati Imana ni wa mpuza n'umugore wanje n'abana na mama wanje mama wiwe jewe icambere nzokubakira urusengero ikigira kabiri nzokuvuga imbere yikoraniro ry'abantu bose ico nzobandi cyose nzokwamamaza iby'ibikorane yaje yabipanze akiriyo ati jewe uko imanizo sinzi uko bizogenda ntiyarazi nivyo hariho umuntu yamusanze mu ipoli aramuvugishwa ko ngo azaba umukuru w'igihugu mugabo ntiyaje yemforumye serivu ngo azaba umukuru w'igihugu ariko yaravuga tuko nzoba ndi kose jewe sinzo burabonegeranya tugire tuze turasenga tuze turagira ibikorane aho bavanye mu ishamba bobo bavayo mu misi ya nyuma nyene barasenze birakomera nyene nawe nyene yamaze kumva ari karakura mu mwemu baragira n'ijya korale bakaza basenga hanyuma cyara nabasaba ngo babe demobilize babandanye muri korale basenga imana hanyuma rera cyara babwira yuko imisi yose kuwa kane bazoza bari isonzesha basenga imana urumva cyaba ari gikorane twarasenga nyene tukagira igikorane hanyuma rero niho amaze gushika yibutse bwa buhanuzi aravuga ati mana bikaramuka bibaye ico nzokora nzokwama rimwe mu mwaka igihe cyose turangije umwaka kuri hajya dushitse ku mwaka wa itariki ya investiture umwaka uheze nzokwama ngira igikorane ndagushimire hanyuma no bijya byo gusenga turangije umwaka civile nyene nibyo twongeye ko rero tuzatubona birabaye niho rero bijya bikorane twaza turabikora jewe rero ndanatinya ndamubwira nti nchuti yanje kubisezerana ni kimwe ariko kuzobikora jewe numva nti ndamubwira nti buryo igikorane kirazimbye amahera y'igikorane nayo tuzoronka acarambwira ngo iyo mana tuzoba dushima niyananirwa no kuduha amahera yo gukora igikorane izoba atari yo Mbandatsinzwe hanyuma niko rero kumwabonye twabandanije tubikora hanyuma rero turongera turumvikana amaze gushika urumva ko twese twari twarakijijwe turumvikana yuko tuzoza tuganira Imana yari yaranyigishije ku ijambo riri muri Matayo 18 umurongo wa 19 rivuga ngo kandi ndababwira ukuri yuko babiri nibahuriza inama mu isi gusaba ikintu cyose data wo mu ijuru azokibakorera Imana yaranyigishije kuri iryo jambo jewe ikinyigisha ku mugabo n'umugore umugabo n'umugore nimba babiri jewe n'umu mama duhuriye ku rusengero canke jewe n'uwo tuvukana cyane n'uwundi wari we wese twoje ahantu tugahuza umutima n'inama tugasaba ikintu data wo mu ijuru akagikora mbega ku mugabo n'umugore nivyorushiriza gukoreka sanga nivyo umugabo n'umugore bicaye ahantu bakavugana ibintu bakabivugana hanyuma bagahuza umutima n'inama bagasenga ndabona yuko Imana ibikora hanyuma rero nca ndabimubwira ndavuga nti nanje ico ndagusabye rero tuzoze turasengera hamwe tuzoze turafata umwanya dusengera hamwe kandi ntituze tugira igikogwa na kimwe ntituze tugira umugambi numwe tudasengeye hamwe arabinyemerera yuko tuzoza turabikora hanyuma ico kintu nagira ngo tugisangire na mwebwe abubatse ndababwira ukuntu cyatugiriye kimaze rero duca turafata umugambi umwaka uheze imisi yose muri janvier mu ntango mu misi 10 ya mbere twakiretse twabuze umwanya nti twashika rodisi kiretse twabuze umwanya twaba twapanze umwanya tuzokwicara turi de tukicara tukabanza tukaganira ugambere tukavugana ibyagenze neza nibitagenze neza muri couple no mu muryango muri rusangi hanyuma wari umwanya tuvugana umwe wese akavuga aho yoba yarakoshereje uwundi yakoshereje uwundi tugasabana imbabazi imbere yuko twinjiramo donke tubandanye uwundi mwaka mushasha hari n'igihe byadushobokera tukabikora muri decembre tugira turangize umwaka hanyuma ivyo bihenagira ndababwire ko byatubereye iby'ikimaze twaricara rero tukavugana aho navuga nti birashoboka ko zishobora kubana zidakubitana amahembe Nengira ndababwire ngo twicaye turi ko turavugana ukuntu umwaka wagenze byukuri kuvashitse jewe nari narigiriye imigabo mu mutima wanje jewe kubinyerekeye ndavuga ngo ndafata ndigira imigabo ndavuga nk'umu mama mu muryango nk'umukenyezi ndavuga ngo sinzokwigera mba inyanduruko y'amatati sinze nigere mba inyanduruko y'amatati hanyuma nca navuga nti nzokonjigira ivuga kwihangana kuko ashobora kuza ibituma negerezwa kwihangana. Jewe ndashobora kuba nigira iyo migabo yo kutabinyanduruko y'amatata ariko kumbura amatata kaza. Ndavuga nti nzoca nkonzi jigira ivuga kwihangana. Nihangane, nongere nihangane, subire nihangane. Naho hoze iki? Mwari muzi rero mu buzima bwa couple. Wewe ni wirabe. Wewe ni wirabe ureke kuraba uwo mwubakanye. Kuka kenshi uncuraba ngo nanje ndarindiriye. Nanje ndarindiriye kwansaba imbabazi, nanje ndarindiriye kwagira uko nakuriya. Jewe naravuze nti jewe kubinyerekeye ndigeriye migabo. Kutabi nyanduruko ya matati, kutabu uza nishavu, kutabu uza na induru, ndigiri imigabo. Imana yaramfashije, kandi naho haba kanu, tutumvika nyeko, jewe nabu wambere wogu seda. Ngachanseda kukona nigiri imigabo, yo kwihangana. Ngachanumva, nyene ndaretse, ngavuga nile kanda bihumanyi, ibikona bitahuyi. Cyanke ndiko nanje ndamubwira ntabitahure kumbura zobitahure ejo ico nahungiramo nacanja gusenga mvuga nibi bintu ko tutavyumvikanye ko nacanja gusenga jewe navyumva ku mana ndagusabye umutahuze mugabo nke vita yuko ndema ishavu muri jewe kubera navuze ngo sinzobinyanduruko y'amatati kubera naretse kubinyanduruko y'amatati ndakurahiye ntacho twigeze dupfa ari yusanga bituvuye ko bakenyeze nibyo cyanke sibyo hari gisanga bituvuye ko